encwadini yetihlabelelo sibona lomnyelo ohlabelako athi bengimusha sengimdzala angaze ngabona lolungile alahliwe noma anzinza angaze ngabona nebantu bakhe banzinza kuhla badla emgconyeni awuthi nake tindvo ngemuntu lolungile waNkulunkulu nawe unake kungaba kunengilobalisa ngako kepha kunetinto uNkulunkulu langeka vume nawe ngato nase ngwaselisuku sakavuka udle ngicela sisithole encwadini yetihlabelelo 115 verse number 12 simakathe usikhumbulile utasibusisa utayibusisa nendlu yakaIsrayeli ayibusise nendlu yakaAaron ngicela ubhale nelakho ligama ubhale neyakho indlu nami ngingasho nje ngithi simakathe ungikhumbulile utangibusisa utawubusisa nendlu yakaRichard ayibusise nendlu yakazibanibani nawe faka nalabanye nalabanye umemetele etiki tetibusiso utawubusisa libandla bantwana lengihlanganyela nabo ebandleni uNkulunkulu langibeke kulo bomnakethu nabothathe wethu ake sewuve tigidetibusiso umemetele uthi simakathe usikhumbulile kunanga umnyaka utasibusisa utayibusisa indlu yami utawubusisa indlu yemzalwane bani bani nemzalwane bani bani ake sewucabange ngalokuhle bese futhi awusabike kumbe nemona neliso lelibi mase ubona vele leto dibusiso ake ngithi ke uNkulunkulu kuleli verse nangesingisi lithi he is mindful kunendlo lesiyaye sesabe kuyiveta phambi kwaNkulunkulu ngoba sicabanga ukuthi ubuthakathaka ema feelings ethu how we feel uyakhumbula ukuthi Samson wathi macitha kubulala emaFilisti ngemhlathi wembongolo he felt so thirsty weva omile kakhulu akazange wa spiritualize akazange wajahela kuyawucela emandle kulwa nemaFilisti wacela kuNkulunkulu wathi Nkosi njengalokhu ngiphe kuncoba lokhulu kangaka sewungangivumela nje ngibulawe kuhoma ngoba bese ome kakhulu uyathi ngeku expressa noma ngekuvede ma feelings akhe Samson kwendekani wabona uNkulunkulu lonathisanako kube Samson wa spiritualize wangavete ma feelings akhe abengeke ahlangane naNkulunkulu amvulela emanti ema feelings akho aligede lekuhlangana naNkulunkulu ngendlela lebe ungeke uhlangane naye ngayo kube uphakamise tandla wa worshipa kani uva womile kani uva uthukuthele bese uyathalalisa uthi angithandaze angiworshipe angihlabelele mangabe uva uhlaphanekile mangabe uva ukwatile thukuthela ungoni mawuhlaphanekile ehlaphaneka ungoni mawuva womile kumbe womeli khase laga kumbe wakwayinatha lento uva lokuthi akushaya koma kwakho mtshele uNkulunkulu ukuthi Nkosi nyalo sengomele nasi silwane nasi loko lithuba lakho lekuva kuthi uNkulunkulu uyanaka he is mindful of your feelings ema feelings akho aligede alisango la uhlangana nasimakathe khona leni ngithi God is mindful uNkulunkulu uyakukhumbula uyakwati kuthi uhle uva ini thula hayi nje kuphela lokufisile uthandaze ngemavesi kunqoba thandaza nangema feelings akho how you feel ngoba loko lithuba lelihle lelita ukwenda umathi uNkulunkulu ngaleso sikhathi amen.